Ɔdɔfoɔ nyame hyira wo baabi bi a wowɔ ɛnɛ na mete hɔ ana merehwehwɛ videos bi a me ne makɔkora bi yɛeɛ na papa no ka me asɛm bi ɛnɛ mete hɔ a na ɛbaa m'adwenem nti mehwehwɛ videos na mepii so no a na ɛbaa m'adwenem aberante a wasi so hu baabi a wo start ɛkɔ tinasi din ne hwɛ w'abrabɔ ehu baabi a wo start w'abrabɔ no ɛkɔ ne hwɛ baabi a wo pɛ sɛ wokɔ akɔ wie life is not easy like how you see it papa ne ka me asɛm bi ɛnɛ ɛna aba mu reality I'm telling you nti mehwim video no na mehwɛ no koraa na mewura aho na mekae sɛ papa wei ɛka me asɛm ɔdɔfoɔ medɔ wo nti ɛna mehyɛ wo saa adwene And for a brabo in Niagro. So, Peso be bibia starting ne. Na can who say Nensu energy a woman? A baker crano, someone dining in a befru a brabo. Guy, someone dining in a baker crano, Nantium po a bay wedding. Nessay, Ubetin a nijima, a bra, Wabaho cra, or Nanty won't even cover a beer and a man from Bippy Jano. A more no Ubetin a nijimno. It will start from today. Today we be piano. Me didn't be me the class short. I said today we be piano. Can who say? Aye, a daho, a mau. If I be drum maybe, untimi peja on nine, untimi peja on san. Ne hono, ano be hun baby a obra a do a be drum. So we nipa tabeng kokra four. Who say kokra bi papa bi tia kokra bi asin na bra bonu kuyi a odi ko na odi ne monko mo. E mo maame ana o papa be yie o de nyada na tena ne nchen no no mo nko mo na busa ne nsam se papa na de na ekɔ e de na we yie we na obeka wo nsam ama bi durum ne bi no wabla bo bitmas bless up